watangaje ko Rusesa bagina yagize ibibazo ikibazo cy'imitsi y'ubwonko AVC. Karine Kanimba yavuganye na Venuste Nshimiyimana atangura amubwira uko bakiriye ingingo ya sentare yungururizwamo imanza yemeje ko igihano cyo muri sentare nkuru aricyo kigumaho.
Nago byadutangaje kuko kuva papa baramushimuse bamukoreye icarubozo bamwima uburenganzira bwe bwose bamwima n'imiti ye bamwima bamukoreye ibintu byinshi bibi ku buryo tubino twari tuzi ko bizagenda gutya ubu twebwe tuzakomeza kampanye yo gusaba yuko arekurwa.
None se murateganya iki muzakora cyane cyane ko icyemezo cyafashwe nta handi gishobora kujuririrwa?
Rino rubanza ni politiki ku buryo twebwe tuzakomeza kampanye yacu yo gusaba yuko papa arekurwa. Iyo kampanye irimo irakomeza gukura ku isi yose abantu benshi baza basaba yuko papa arekurwa. Icyumweru gishize ONU imaze gusaba yafashe umwanzuro isaba yuko papa arekurwa. Bavuze yuko bamushimuse bamugeze mu Rwanda mu buryo butemewe bamukorera iyicarubozo ku rwo rubanza rutagombaga kuba, noneho rusaba u Rwanda yuko ari bamurekurwa byihuta bakanamuha indemnité ku buryo tuzi ko ONU iduhagarariye inyuma ihagarariye kumwe na papa kandi nabo bazakomeza bamuvugire. N'abandi bose rero ku isi bapasije ama resolution birirwa babwira leta y'u Rwanda kumurekura nabo bazakomeza.
Uru rubanza rwabaye adahari birumvikana kubera ko yivanye mu rubanza avuga ko ntacyo dutegerejeho mu rwego rw'ubutabera, ariko se kubatamubonye ubuzima bwe bwifashe gute magingo aya?
Ungu papa ararwaye cyane, tusabye yuko abantu bose abanyarwanda bose bamusengera natwe tuzakomeza tumusengere. Ziko papa yagize AVC kubera ko bamwima imiti ye, afite na paralyse mu maso ku buryo turatinya cyane ko ibintu bizakomeza kugenda nabi. Bamwima imiti ye, imiti akeneye kugira ngo ashobore kubaho. Rero turafite ubwoba yuko bazakomeza kumugirira nabi, ariko ubungubu papa ntago ameze neza.
Mu kanya wavugaga icyemezo cyafashwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rurwanya ifungwa ry'amaherere, mwacyakiriye mute icyo cyemezo agisaba ko umubyeyi wawe yafungurwa?
ONU yavuze yuko ruriya rubanza rutagombaga kuba, yuko papa ari imfungwa politiki, yuko bamushimuse yuko agomba kurekurwa, ko kandi bagomba no kumuha indemnities bamufashe arbitrarily. Nibyo ONU yavuze kandi isaba yuko u Rwanda imurekura. Ikindi cyabaye nuko abantu bakurikiye urubanza bavuze ko urwo rubanza rutagombaga kuba, abo bantu bakurikiye urubanza ko u Rwanda yahaye uburenganzira bwo gukurikira byo kuza kwicara mu rubanza ngo babukurikire ari u Rwanda rwafunguye umuryango ngo baze babirebe, barabirebye rero basorora rapport uyu munsi bavuga ko runo rubanza rwari ruri ikinamico, ko na justice yari irimo, yuko papa ari ifungwa rya politiki. Bakavuga ko uwo mwanzuro wafashwe nta shingiro ufite.
Karine Kanimba, ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venuste.
Turagaruka rero kuri iyi ngingo ya sentare yungururizwamo imanza yagumijeho igihano cy'imyaka 25 cyari cyakatiwe Rusesabagenya Paul kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba mu gihe Nsabimana Calixte Sankara yagabanirizwa igihano avanwa ku myaka 20 ahanishwa 15. Tuze mu Burundi muri aka kanya, ishyirahamwe gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta Oricom ryatangaje icegeranyo cy'ibikorwa ryaranguye mu mwaka 2021. Muri icyo cegeranyo iri shyirahamwe ryagarutse ahanini ku inyuruzwa ry'amafaranga arenga miliyari 400 y'amafaranga y'amarundi. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye.
Bamwe mu bifuza kuba mu bisagara bitandukanye by'u Burundi bamenyesha ko kuronka uburaro muri kino gihe bitoroshe, bafatiye ku mushahara baronka buri kwezi. Baba abakora ubuzi bwa leta canke abakorera abikorera utwabo basanga batagishobora gupanga amazu. Abayazi n'ijwi rya Amerika bavuga ko aho baronse amazu basanga ibiciro rumurengera
mu isagara ntivirije kubaho kuko nk'ibiciro by'inzu bigaduduga buri munsi ku munsi nk'inzu nk'umwatangu yabamukwe mu 50 ugasanga bagera modogiriza ko
uri kuraraba nk'inzu y'ivyumba 2 na salon ugasanga harimo dushe toilette ukaza wumva bahisize ku 25,000 hahera nk'umwaka umwe ukaza wumva barakongeyeho ngo 50,000 kugira ngo bikunde wongere ko canke usohoke kandi usohotse barayongera ko nyene gushika ubu unye ikintu cyo gupanga ni kibazo kuri twega abanyagihugu
iyo myidogo irafise ishingiro kuko umugambi wa leta wo kubaka uburaro rusangi umaze imyaka myinshi warahagaze nkuko bivugwa na Gaspar Kubako yigeze ko umushyiranganje wa leta y'u Burundi ajejwe inyubako yabwiye bakunzi b'ijwi rya Amerika ibituma abiyubakizabo bazizimbako
hariho ni nyubako zubakwa na leta ama bakaziha abantu bafise uburyo bubaye abaye bagashura kugenda barariha ukebuke uko myaka 10-15 nishika 20 rero uburaro no munsi biragoye gusigura inde byifashe kobera kuko leta nticubakira abakozi bayo ibyo kubakira abakozi ba leta sinovuga yuko bitakibaho mugabo byaragabanutse cyane kuko abagabananya baronka amaparcela bariho mugabo urumva cyaba birimo ingorane hamari umusunikano hamari mwinduru muhora muvyumva
abapanza amazu y'abigenga babwiye abakozi b'ijwi rya Amerika ko badatahura igituma goma duga ibiciro basaba leta kubaremurira uwo mutwaro
byatugora kumenya icyo bisunga kugira ngo baduze inzu mu gihe usanga na meri itaba yadugije ibiciro by'inzu ikora ryagumye ryarindi mugabo twebwe abantu bapanze basanga baguma dutugiriza
nk'abatushikira kure mu tumenyeshereza abategetsi bo hejuru bumve yuko turarushe gose kandi abapangisha bagerageza kutwigenzaho kugira dusohoke kuko dusohotse baca baduza amazu n'ukuri turasavye biga iki kibazo cyo gupangisha amazu
Gaspar Kubako yigeze kumushikira nganji ajejwe inyubako ko nawe nyene asaba leta gutorera umuti ico kibazo gitera kibandanse aratanga n'intererano y'ikintu vyogenda
warubatse inzu yawe ku ideni uzokwishura ku myaka 10-15 mbere na 20 ubwa mbere banki teza kuyishura hanyuma ifaranga ryarataye agaciro uko rigenda rata agaciro rero nyene inzu agenda arakurikiza ibiciro cyo kugende amafaranga agenda rata agaciro ugasanga wa umuntu nawe agenda gupanga iyo nzu imushahara ntuduga nawe nyene utagaciro twibaza yuko inzira ya mbere ariko leta yotegura ibibanza bitunganywe neza no kubaka uduza hejuru no kuvuga yuko barondeye nkaho bokubaka dufate ko ari nk'ikilometero kwadrato amazu maremare menshi ubwa mbere yozimbuka hanyuma kubakira benshi
leta y'u Burundi ibicishije mu kigo ubuha kijejwe burano mu gihugu iri ku kivi mu ntumbero yo kuronsa ababishoboye aho bubaka ubwo buraro Jean Pierre Gatore umuyobozi mukuru w'ico kigo yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibiriko birarangurwa
umuntu yotanga bikuru bikuru biriko birakogwa na cyane cyane ibibanza byari bimaze gutunganywa ubu unye turiko turarondera impapuro turonderera bene gihugu umuntu yotanga akaruriro nk'ibujumbura ziyazankinga busoro kitsingwe bihara gisyo nyabugete ikambere si bujumbura gusa uvuga ingozi kuri site byegwa muyinga mukoni ikambere n'ahandi
iruhande yitangwa cy'amaparisera kubashobora kwiyubakira uburaro leta irifuza kuvyo umugambi wayo wo kubaka inyubako rusangi umugambo geze ku ntambwe ishimishije nk'uko bivugwa n'uwarongoye ikigo ubuha
ubunye turiko turarondera abashobora kudufasha kubaka izo nyubako rusange turi kumwe n'ibanki y'uburaro turafise n'abandi bagwizatunga baba bo mu Burundi canke bo hanze bariko baraza kugira ngo bashobore kubaka izo nyubako rusange aho twovuga nk'abo twita izi Togo Arab Contractors hariho na Bank Mondial n'abava mu gihugu ca Uganda kambere ko yabava mu gihugu c'Ubushinwa bariko baraza ari benshi turibaza yuko mu minsi iri imbere tugiye kubaka inyubako rusange nyinshi hirya no hino haba ibujumbura canke mu ntara zo hagati mu gihugu
umuyobozi mukuru w'ikigo ubuha amenyesha ko mu ntumbero yo gushyira mu ngiro uwo mugambi ibicishije mu bushiranganji mu byo bujejwe harimo gutunganya amatongo leta iri kwiregeranya amatongo yose yegukira ayo nayo akazubaka mu buraro rusange abazoyubakamwo bazoriha bukebuke gushika aho bubegukira
mutubabarire rero inkuru ntiyari yerekeye ishyirahamwe Orikome ryashize ahagaragara raporo yaryo ku isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta yari inkuru yerekeye leta y'u Burundi ibicishije mu kigo obuka ubuha murantunga kijejwe uburaro mu gihugu imenyesha ko igiye kuvyura politike yo kubaka uburaro rusangi. Inkuru twasomewe na Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda. Igitigiri kinini cy'impunzi zituruka muri Kongo zihunga imishyamirano hagati ya leta n'abagwanyi ba M23 ntibashaka kuja mu ikambi z'impunzi. Bavuga ko bashaka kurindira ku mupaka kugira ngo umutekano ugarutse basubire iwabo. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yishikiye mu ikambi ya Nyakabande araba uko vyifashe.
Ahandi ku nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nyakabande hakiriwe zimwe mu mpunzi zahunze imirwano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Va urusaku mu mva n'abantu batonze bari ku murongo bagiye gufata ibiryo. Bamwe ndabona bafashe amasahani, abandi bafashe amasafuriya, ariko bamwe bavuga ko batarabona amasahani. Ubwo rero akabaza gutegereza abagenzi babo kugira ngo nibamara kurya babatize amasahani nabo baje gufata ibiryo. Barimo gufata kurya umutsima w'ibigori hamwe n'ibishyimbo nibyo mbona babagaburira. Ndabona benshi ni urubyiruko, abagore bahetse abana hamwe n'abana batoya cyane. Bo benshi mbona ahangaha nta bagabo benshi bakuze barimo. Wowe kuhagaraye kutari ku murongo gufata ibiryo nk'abandi
hejuru ko nta masahani ngo mfite
amasahani yo kuriraho
ngo kuriraho
byagenze bite se?
None ko twaje ko batari batwakiza amasahani tabona twe turo twaje mu ntabaduhe sahani.
None urarya bigenze gute?
Ndamanza natira kuri mugenzi wanje wo bahaye.
Ubwo no gutegereza karangiza kurya. Impunzi nyinshi ntizishaka kuza hano kubera gutinya kwimurirwa mu zindi nkambi za kure, nubwo ari cyifuzo cy'abayobozi ba Uganda ko zava mu mujyi muto wa Bunagana urafite ibikoresho by'isuku ku mubare munini nk'uyu. Aba ni bamwe mu bemeye kwimurirwa aha Nyakabande.
Mbere yuko tuza ino muri transit nuko twahisemo kujya mu kambi kuko batubwiye ngo niba tutajya mu kambi dutahe kuko mu Kongo hameze neza. Gusa turebye abagezeyo hariyo ikibazo kuko ngo abarebere bari mu ntuze mu gisiziriye. Ubwo rero tureba ko gutaha tukomeze kimwe mu kambi.
Ni ubwa mbere uhunze?
Ni ubwa mbere.
Ufite imyaka ingahe?
Ufite imyaka 25.
Kubugiye mu kambi urumva bitagiye kukubangamira?
Tubiri bumbangamire kuko buri hantu hose umuntu ajakira ubuzima agatuza agakora akaniteza imbere n'abantu bose. Wo kugira umuntu apfe wabukora uko ushoboye ugatabara ubuzima bwawe hanyuma byazamera neza ugakomeza ubuzima.
Nanze nahunze sasa mu rugo ntihari iwacu cyanzu. No inyeshamba zose zituruka mu kirunga ziri gushikira iwacu n'ibirindiro byabo biri. Indege bayimanuye ndaho ngeze hariya Bunagana ndara ijoro rimwe ubwo nambaraye amajoro abiri.
Wabonye indege iri kumanuka?
Indege bayirashe ndi kureba.
Bande bayirashe?
Nimbare mu ventura nimbare guverinema nje nabonye iguye ngo kundi urukuragura musozi rwa Gisorora. Mbona iguye tanamenya bayigwishije hasi nayibonye ijisho kurindi yakagumuriro. Nje guhitamo kuja mu nkambi nejuru y'ibyo nabonye kugira indege ihanukire mu karere kacu. Mbone inzu y'umubose unakoreraga barayitwitsira hiye ntabundi burenganzira nageze kuko njya kuva hariya.
Nyamara benshi muri izi mpunzi n'abadashaka inkambi bamwe batubwiye ko barushye ihunga n'ihunguka ridashira.
Ntabwo aribwo bwa mbere maze guhungaho nk'incuro nkine. Mpunga mpunguka njya Uganda nsubira muri Kongo, mpunga mba muri Uganda nsubira muri Kongo. Cyane ndarushye cyane ndatesetse cyane kugeza igihe cyo numva ko ubu buzima bwo turimo buratiyobeye cyane.
None wumva ari iki cyakorwa kugira ngo ibi bihagarare?
Twasaba ko umutekano n'ibihugu byo hanze byadufasha ku mutekano muzima.
Turatesa kujya gukimbia kila siku magumu sasa tutaishi namuna gani? Kimbe ni njia M23 inatusumbua sana. Basi kila siku vitu nakimbia kila siku haiko mzuri. Tunapoteza vitu nakimbia, unaacha vitu munyumba barabara, watu wanapotea, pesa ningekula mungetumika na inaisha mbomu barabarani. Sasa tutafanya namna gani? Baba maisha iendelee, inarudia nyuma.
Aha Nyakabande hari ibikorwa binyuranye birimo gukingira abana b'impunzi indwara zitandukanye, gukora ibipimo by'icyorezo cya COVID-19 kubahagira bose n'ibindi bikorwa by'ubuzima nk'uko aya matangazo yatambukiraga ku ndangururamajwi abisobanura.
wewe ulipata chanjo Kongo, hapa ni Uganda, ya Kongo ni ya Kongo, ya Uganda ni ya Uganda. Ni sawa? Hiyo vaksini ya miaka ngapi? Ni ya watoto wa miaka 15 kushuka chini, na wamama kuanzia kwa miaka 45 kushuka chini.
Navuganye n'umuhuza bikorwa w'umuryango wita ku mpunzi HCR muri aka karere, Philippe Crepi, ambwira bimwe mu bintu by'ingenzi barimo gukorera izi mpunzi.
You are doing your best with the partners in Uganda government to give them food.
Ati turimo gukora ibishoboka byose dufatanyije na leta ya Uganda hamwe n'abandi baterankunga kubaha ibyo kurya, imiti, ibikoresho byo mu nzu n'ibyo kuryamamo. Umubare uragenda wiyongera kandi wiganjemo abana batoya cyane n'abagore, bityo turimo gukoresha imbaraga nyinshi kandi mu buryo bwihuse kugira ngo dutabare aba bantu. Biba bitoroshye kwakira umubare nk'uyu uva mu gihugu kimwe kaje mu kindi mu gihe gito. Ubu dufitemo abarwayi malaria.
Tugaruka rero ku nkuru ya Sentare isubiramwo imanza. Yungurizwamo imanza mu Rwanda yagumijeho igihano cy'imyaka 25 cyari cyakatiwe Paul Rusesa bagina kubera uruhara bavuga ko yagize mu bikorwa by'iterabwoba.
Ni icyemezo cyafashe umunsi wose gisomwa abacamanza basimburana. Nyuma y'amasaha arenga 8 urukiko rusoma ku rubanza rwagenze ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere, nibwo urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko Rusesa bagina Paul ahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 yari yarahawe mu rukiko rubanza. Urukiko rwavuze ko ibyo urukiko rubanza rwemeje ko Rusesa bagina yemeye ibyaha ku buryo budasubirwaho nta shingiro bifite, ko Rusesa bagina yemeye icyaha gusa ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha. Nyamara ageze imbere y'urukiko niyongera kukemera, ahubwo yahisemo kwivana mu rubanza. Urukiko ariko rusanga ko Rusesa bagina ari ubwa mbere akurikiranyweho ari impamvu nyoroshya cyaha, rwanzura ko ahanishwa igifungo cy'imyaka 25 rumuhamije icyaha cyo gukora ibikorwa by'iterabwoba. Kuri Nsabimana Kariste Sankara wari umuvugizi wa FRN yari yasabye urukiko rw'ubujurire ko rwamugabanyiriza ibihano. Nsabimana Kariste Sankara yari yagaragarije urukiko rw'ubujurire ko umucamanza wa mbere yirengagije ibyo yakoze, yirega akemera icyaha ndetse agasaba imbabazi. Sankara yari yabwiye urukiko ko yatanze amakuru yose yari afite kugira ngo ubutabera bugere ku ntego yabwo. Sankara yarasabye urukiko rw'ubujurire ko rwamuhanisha igifungo cy'imyaka 5. Urukiko rw'ubujurire rwanzuye ko urukiko rubanza rutahaye agaciro kwirega no kwemera icyaha kwa Sankara n'amakuru yatanze, maze rwanzura ko akwiye kongera kugabanyirizwa ibihano rumuhanisha igifungo cy'imyaka 15 aho kuba 20 yari yahawe mbere. Herman Nsengimana wasimbuye Sankara ku buvugizi bw'umutwe wa FRN we yahawe imyaka 7 yivuye kuri 5 yari yakatiwe n'urukiko rukuru. Umucamanza yavuze ko urukiko rukuru rwari rwamugabanyirije ibihano cyane kandi nta mpamvu. Mark Nizeyimana wari ufite ipeti rya koloneli mu ngabo za FRN nawe yagumishirijwe igihano cy'imyaka 20. Umugore rukumbi warezwe muri uru rubanza Ngirina Mukanduti.